Bura East Baraza Kuu. Asanteni sana mheshimiwa Abdikhaim Osman Rati, makamu wa Cyrus Oguna, wamekaribishwa Bura East Baraza Kuu.